awaddace kaunar mutanen Niger musamman garin Maradi billahi azim yace na sani a kowane lokaci in agaice shi zai zo dan Allah ta ba masa dan Allah
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yeah.